Bon, mu bisanzwe kugira ngo umenye kuririmba stadire kuba iki ku buzima bwawe kandi kuririmba ni umuhamagaro n'ikintu umuntu aba yarashizwemo nicyo twagenewe gukora indirimbo nahereye ko rero nirumvuga ko ari nayo ndirimbo nayo yatumye ngira focus ni nayo yatumye ngira intu ya nuguruka inyugurura amaso ingeza aha mubona kubona munyiyumvira mukama ikiganiro stadia yuko mwari muzi ibikorwa byanje cyanke mwari mwumvise ibikorwa byanje novuga rero yuko kuririmba nico ikorwa canje kuko Kristo yavuze ngo igihe cyo rubanza ntikiragera wenyene azitandukaniriza ugwafu nururo rero kumva kugwana sinuvuga ko bitabaho birabaho mugabe bibavana nico wahamagariwe gukora umuntu aziko yahamagawe abandanya akora icyo yahamagariwe ivyo sibikogwa ziwacu iz'amafaranga ivyibika ibyo gushwana icyo sibikogwa cacu ego musanzwe uba wahamagawe utigeze kumenya ko wahamagawe nimba wushaka kugwanira amafaranga stadire yuko evangile wagiye contre ya evangile wagiye inyuma ya yivuga butumwa ego
Hello guys, welcome to our channel Burundi Watch TV. Kuri microphone muri kumwe na Abi Pro, kuri camera muri kumwe na Fizi. Reka ndongere ndabasaba mufite subscribe, share, like na comment kugira ngo mugume mumerigwa neza mu miryango wanyu muraba ima video ama ibiganiro bimeze neza. Narababwiye ko ndabazanira abantu bama gospel abaririmbye bama gospel, nabo baririmba ivyisi, nimba mva bose umva ni bene wacu. Dusangiye umurimo reka nababwire muwanze mukarabe n'amazi n'isabune kugira ngo mwikingire COVID-19 nzoguma ndabibibutsa kubera ngo bisigaye bigoye reka ndabongere ndababwire ko noba ndi kumwe n'umuririmbyi wa gospel umuririmbyi wa gospel nongere ndamubahe amanza baramutse ndaguhaye mwaramutse
mwaramutse shalom shalom ndabaramukije mwese iwacu Burundi ego Burundi Watch TV naganda baramutse rero kiganiro cyiza kandi abipfuriza kubandamya muri aba muturabisha kwa maso ko turabizi neza kumuraza guheza giko ego
manzu bidondore mwitwa bande
okay ku mazina nitwa evangelist Njejimana Alfred sanzwe ndirimba indirimbo za gospel sanzwe nigisha ni jambo ego
jambo gima
imana ego
ibyo biwatangwe kuririmba ryari
bo mu kuririmba kwanje ndavuga ko natangwe kuririmba 2008 sanzwe ndirimba kiganiro novuga ko nasanzwe ndirimba indirimbo za gospel nazitangwa we 2008 muganga sanzwe ndirimba ma korale y'amashengero novuga ko inyuma yaho nacye ntangwa kuririmba ku giti cyanje kuva 2011 ego mugabe iyo myaka yose kuva 2008 gushika 2011 nahe sanzwe nkorana n'abandi mu makorale hama ndavayo ntangwa gukora iziwanje ego
maze gucoma numvise ko ari amakorale maze gucoma amakorale ngaya
mbona uvuga ko korale maze kuririmbamo ni zibiri hama mu nyuma ndafata intego yo gukora iziwanje ego
mumaze kuvana warorohewe kwikora na wenyene byarakorohe muri studio byarakorohe gukora ama video nimba hari byarakorohe kuko umva ngo bavanga ubumwe ngo hari sinzi byarakorohe uri kuri wakora wenyene
mu bisanzwe ntibabyoroshe ikintu cyose biba bivana n'umwanya kandi yudafise abantu bagusponsorisa bagoguha sponsor babigoye babigoye usanga uri kuragwana n'ibintu n'ibindi ariko nabo nkiganza c'Imana kuko ibintu byose y'Imana yaguhamagariye gukora igikogwa itegeza kugishigikira Imana ingucisha hayijya no hino ikaguhuza n'abandi bantu kanaka bagushigikira mu nzira zose ya novuga rero ko bitanyoroheye ariko Imana yabanye nanje yego
biramaze kugushikira ukagenda gusaba sponsor ahantu niba kwishura
se birashika ego ariko ivyo ntibiduki intege kuko igihe cyose haraba igihe cyo kwemererwamo n'igi atari cyo kwemererwamo ibihe byose ntibyamari bya bindi kandi ntibyamari byiza ego ariko igihe cyose y'Imana iri kumwe nawe icyo yavuganye nawe itegeza gushira ku mwungiro ego
aba evangeliste n'abantu bagenda barigisha amashengero atandukanye biramaze kugutirimutsa nk'ubwiye nko muri egriza ahantu ugasanga barakumye nk'umwanya wo kwigisha
Mu bisanzwe icyo twahamagariwe ni kwigisha ariko yo ugiye ahantu uri uburi mu invite cyanke uba utari mu invite
afite ari abantu bagenda akavuga ati no musi nashimye kuja ngaha batamwe mvise mugabo bakamuha akanya cyangwa bakakamwima birashika uco byifata mu gute
mu bisanzwe twebwe tujejwe inkuru nziza kandi nizera cyane ko umuntu yacyatse kuguhezagira araguhezagira mu ijambo ntituriho kugira ngo tugwanire ama podium ariko turiho kugira ngo tugaragaze ico Kristo agomba gukora kuri twebwe mu isanzwe bivuga ngo mugende numuvuge bisobanura ngo ujyari ko aravuga bisaba ko tumutega amatwi akatwubaka nanje giye kigeze ntazubaka abandi eh nico kintu dukenegwa gukora mu isanzwe ni giye tunezererwa iby'abandi bakora ego nkumva ko nezererwa umuvuga butumwa kanaka kamunezererwa ubujye ariko aranyubaka kuko nyimbaje uyu munsi ntavuze ubutumwa bwiza imana yabonye ko ujya nyene ari wategereza kungaburira ibikwiranye n'ivyo uyu munsi nyene ego urumva ko bitategereza kumbabaza ko niba bikwiye kumbabaza ijambo ribajyanjanye banaryumvise ego
ariko urafise ishengero usanzwe usenga mu mvuga ati niyo misi yose
niyo novuga ko ishengero sengeramo ni Jesus Grace ishengero ry'ubuntu bwa Yesu Kristo ndikora ngaho mu ngagara muri 5 novuga ko ariho ninjirira ikigi hama nimba ngenda ruguru nimba ngenda muri ngahe Bujumbura nimba rimba no genda no hakujya imbibe gatoya ego mu Rwanda Uganda ugasanga aho hanose no gendayo ariko ngenda nabwiye umwungere wanje nkavuga ati ngiye muri cyagikogwa imana yampamagariye gukora ego
ubusanzwe ufite indirimbo zingahe
bo indirimbo zanje ubu zishika indirimbo zitanu mugabo zifise ama video n'izibiri gusa ego
namanda kibaza baririmbye benshi indirimbo ya mbere watangiye kuririmba uwo duha akapira yayo
bo mu bisanzwe kugira ngo umenye kuririmba stadire ko bikika ubuzima bwawe kandi kuririmba ni umuhamagaro n'ikintu umuntu aba yarashizwemo nicyo twagenewe gukora indirimbo nahereye ko rero ni novuga ko ari nayo ndirimbo nayo yatumye ngira focus ni nayo yatumye ngira intu ya nuguruka inyugurura amaso ingeza aha mubona kubona munyiyumvira mu kama ikiganiro stadiye yuko mwari muzi ibikorwa byanje cyanke mwari mwumvise ibikorwa byanje novuga rero yuko kuririmba nicyo bikorwa cyanje indirimbo nahereye kivuga ngo amarira warize umubabaro wagize birashizwe kwiherezo amarira warize umubabaro wagize birashizwe kwiherezo nigiye kinini wasenze usengera uruvyaro nigiye kinini wasenze usengera akazi nigiye kinini wasenze usengera ishengero ryawe nigiye kinini wasenze usengera igihugu cawe n'uhumure irabikoze birashizwe kwiherezo
mwajyohewe ndibaza murabona ati umuntu arabishobye niyo mpamvu tumara tubabwira ati indirimbo yo ya mbere ko yo bayibuka uyu rero dushye rusanga arayibuka urumva yama yayiririmbye abantu bakanezerwa biramaze gushika bakagusaba ficiringi nk'abaririmbye bagenzawe nk'abajya ba Kamikazi Sandrine bande ukayibemerera canye we ukayisaba bakayikwima
ba musanzwe jewe hariho benshi tukorana ariko je ntaho ndabisaba kuko indirimbo nyinshi ziwanje n'amasango mengo zerekejeho kuko nkunda kuvuga ngo manzu ririmba ubuzima bwawe kwerekeye kugira ngo ubashe kugira icyo ugaburira abandi ntahe ni wewe indirimbo nariko nahoze ndabivuga kuri Bujahi TV nari narabibabwiye ndababwira ngo igihe cyose ndirimbye indirimbo inyibutsa ubuzima bwanje je nakuze ndi umwana w'impfubyi nakuze ndi umwana ntafise papa na mama nkura mu buzima bubi nkura nk'urumogi nkuranywa donke nanywe ibiyaruro mutwe byinshi kugira ngo numve kumenga ubuzima bwanje umeze neza kuko nabona kumenga amahoro nshobora kuyakura muri ibyo bintu ariko nza gusanga ahubwo atamahoro arimo amahoro nayasanze muri Yesu Kristo icyo kintu rero nari namamvuga no ku mateleviziyo iyo ndiko natanga ico kiganiro ndakibabwira ati giye cyose ndirimbe iyi ndirimbo nyibutse ubuzima bwanje rero nibuka 2017 niho naririmba iyi ndirimbo niho natanga gukora iyi ndirimbo ya mbere magana natanga kuririmba nayo babwiye Demir Wit mugabo niho iyi ndirimbo niho yatangwa kuja kumugaragara nibuka ko iyi imana yimpaye mu nzozi nzibuka ndayizi ndayandika ndayizi hamwe no muri Master Music didi everyone we ankore indirimbo hamwe ngende namugira na melody ngamugira ati ikora uku kuko narumva ko bitarahera muri jewe urumva ko hari kintu imana yashaka kunyigishiriza muri indirimbo yari ndoto y'ubuzima bwanje imana irambira ngo byose birashize kwiherereza neno vuga ko nicyo gihe imana yakihindura ubuzima bwanje bifatanye nica yari yambwi kuko nari nimaze kugishira kumugaragara ego
umba ni ntayi komeye cyane
fisi ntahe nini gusa siko njinshatse kugira ngo ndakumvishe yuko kuririmba kenshi sanga ndiko ndibaza ku buzima bwanje eh ni usinzi ko umvise ngo ni gihe kinini wasenze usengerana na nibuka ko nari ndushye kujya ari target kujya ari target ubuzima bwanje bwari pumba bwari potopoto ariko Yesu Kristo giye yampindirimba yaciye yampindura nico gituma kuyibagira biragoye rero pitching kuyisaba vuba ndashobora kuyisaba tukakorana nabandi ariko iki gihe ndacyaririmba ivyerekeye jewe ego
nabaririmbye benshi bidogira ibinyamakuru cyangwa ama televiziyo ngo barabime ibiganiro gwe byama bigushikira ugasanga usabye ikiganiro kakikwima
bo mu bisanzwe si hesh mugabiraba ego
ariko biraba nyine barakakwima nyine ukavuga
ati mba urashobora kugenda ahantu bakubwira ati nta mwanya Nariko nshaka kubandanya nagura ya ntahe yanje umwungere studio yuko atigeza nta yabandanije kuba inyuma yanje ya numva yuko umenga ubwo buzima harahandi hanta bugejeje abeshi bumva ko ari ama verse biblique kuko nadinje nisunze zaburi ya 23 mugabo muri ubwo buzima nyene nibwo buzima nasanze Yesu Kristo ariko arangaburira muri iyo myaka yose kubaho kwanje urumva nasanze Yesu Kristo ari wo mwungere mwiza ku buzima bwanje ego ni ndirimbo nayiswe urumwungere mwiza bivuga ngo urumwungere mwiza udahindagurika urumwungere haleluya urumwungere mwiza urumwungere mwiza undagira mucanya cy'ubwatsi butotahaye undongorera iruhande y'amazi adasuma iyo ni wutsinge nunyitwararika urumwungere mwiza
kanatsinda ni mwese muhahezagiwe mbega nimuvuge ati shalom birakomeye cyane mbega utekanya gukora iki muri kadoza kawe mu kadoza y'umuziki wawe cyangwa iby'ishengero
mu bisanzwe jewe focus yanje ni kuvuga ubutumwa bwiza biciye mu guhimbaza no gutazi biciye no mu jambo ry'Imana niyo novuga ko ariyo ntego yanje sindi umupastori je ndumuvuga butumwa umuvuga butumwa urumva korera hose no mwibara uzosanga ariko ndasemerera hameje Imana impa ikindi gikorwa cyo gukora bice mu kuririmba umve ndi muri studio hama ndakuronde ati mpi kiganiro ukime kuko ni byiza burya na wewe igikorwa cy'Imana ujya wagitangura ugikora ni kinye ego
mwemu indongo zati mwe kiganiro
amen kandi mbwize neza mwemu yaraguhumugisha cyane
ego
ndumvuga rero ko intego yanje ni gukora indirimbo njejwe kubaka imitima njejwe kubaka ubwami bw'Imana navuga ko ariyo ntego yanje ikinyuranye n'icyo ntagihari ego
haraba evangeliste bamba bidoga bakidogera ba pasteli ngo naba pasteli usanga ariko baragwana baguanira insinzi kari amatunga y'ishengero wewe ubibona gute ubivuga ku iki
mu bisanzwe icyo twamagariwe nitwamagariwe gucira imanza abantu kuko Kristo yavuze ngo igihe cy'urubanza ntikiragera we nyene azitandukaniriza ugwafu n'ururo rero kumva kugwana sinuvuga ko bitabaho birabaho mugabe babivana n'icyo wahamagariwe gukora umuntu aziko yahamagawe abandanya akora icyo yahamagariwe ivyo sibikogwa ziwacu ivyo amafaranga ivyo biki byo gushwana icyo sikogwa cacu ego misanzwe uba wahamagawe utigeze kumenya ko wahamagawe nimba ushobora kugwanira amafaranga stadiri yuko evangile wagiye contre ya evangile wagiye inyuma ya yivuga mutumwa ego misanzwe umaze kugwa igikogwa c'Imana Imana ariyo yaguhamagaye iragishigikira sinzi kubitahura igikogwa c'Imana uko cyaba yaba ari pasteur yaba ari apostle yaba ari evangeliste yaba ari prophet yaba donc muri zya ministeri tano umuntu wese icyo yahamagariwe yari ko aragikora neza Imana iragishigikira yari ko arabikora nabi naho ni nabo barangiriza mu ngumu nabo barangiriza mu makofi kubera iki ivyo barimwo sigwabo sinze kutaho sigwabo irumva igikogwa ari ci wawe nyeneco aramenya ingene agishigikira nkubu tuvate sponsoro ya TV yawe canke TV ukoreramo hariho abantu kanaka bayishigikira bisobanurwa ngo nuko yamaze kubaho indoto yawe yarambaye umubiri bisobanurwa ngo haca haza abaza gushigikira ya ndoto yawe naho nivuga butumwa n'ukorera imeze nye n'igikogwa ari we yaguhamagaye arayishigikira mpaka jewe nakubwiye ko ataba Bayern mfise ntabashigikira kugeza isaha muganda ashobora kumva umuntu ambwiye ati mukozi w'Imana ye ndashaka ndakukorere indirimbo urumva ko icyo ni igikogwa Imana iba yikoreye ubwayo umuntu si Imana muziga ariko Imana ibiriko iravuga ati mwana wanjye igico nagutumye gukora harageze kugikora sinzi kutahura ni igikogwa cyanye neco sigwanje nje ndandika gusa naheza kwandika ngabwira Imana mana ye ndakeneye amafaranga yo gukora indirimbo video maze gukora harume yagwi wanje rurimo nta mafaranga yiwanje arimo nakoze audio nakubwiye ijya irishura nayikoze ikiramamara mu Burundi 2017 novuga ko ari ndirimbo yashitse kure ubwo nyine numvise abantu babiri banterefone bace bandihira ibihumbi 108 byo gukora clip ya clip ndayikora biragenda neza bisobanurwa rero nyine ngikogwa yabonamo inyungu yiwe arayiherekeza mpaka ishitse indoto yawe numva gukubitana bivana na focus
tugushimire cyane
mugize neza cyane Imana iguhe umugisha mwakoze kunyumvira ko umwami Yesu abakometse novuga rero ko uyi 2021 nayo nakoze 2017 nkora 2019 nkora na 2020 nkoze na 2021 novuga ko 2021 ndafise indirimbo shasha iracyari muri studio vuba irabashikira nibaza cyane ko Imana hamwe yonyugururira imiryango nashaka kuzanana na clip ariko ubu nabaye ndakora audio vuba irashigwa ku mugaragaro ego
reka nayo ndamushimire cyane kuba yemeye kuza kuri TV yacu Burundi Watch TV akemera ubutumire twakugenera kandi nibaza gutsoza
n'ukuri ndi ready kuza kandi umwami wanje abahe umugisha cyane cyane gose mwagukigwe kuri TV Burundi Burundi donc iwacu TV mwandanye mupanuka mwagukigwe imihora myinshi ize ihurumbire iyi TV kuko ndanezerewe cyane vraiment mwakoze Yesu abampera umugisha
amina reka nababwiye ati shalom shalom yarabakunda cyane nanyo ndabakunda cyane nongeye ndakwibutsa maze ufite subscribe share like na comment ugira ngo kino kiganiro ntigucike kuko ibiganiro ni byiza cyane by'abavuga butumwa ndabakunda cyane kuri microphone mari kumwe na AB Pro kuri camera mari kumwe na Fizi reka nongeye ndababwira ati bye bye shalom shalom, shalom.